Hayi impela ngizothanda ukusho impela ukuthi
lo mama lo unginike konke la empilweni. Leli khaya leli lifudumele. Umajobe. La ekhaya siyakwazi ukuphumelela sikwazi ukuphila le mpilo esiphila impilo efudumele. Umajobe. Umama indodana yami. Silana nje namhlanje nguye. Majobe. Hawu ihlombe bu, ihlombe bu. Hawu. Kodwa okukhulu lana sakhamizi ngithanda nje ukubonga ukuthi lo muntu lo unginike into ebalekile la emhlabeni. Indodana yami. Ushaka.
Hey. Onami. Wamanzi. Nobabili nemanzi. Hayi, kulungile mfana wami. Shona khona.
Mfana wami. Engifuna ukwazi konke lokhu esikwakhile mina noma wakho. Senzele wena. Dlovu properties. Okwakho lokho.
Yebo baba.
Awuzweke. Hayi ke. Ngeke abe mude njengami. Uzothi qaphu nje. Aha, sondela ma. Ihlombe bo.
Yes.
I can honestly say that I am the luckiest woman alive to have this amazing man. And I'm proud to say I don't just love him, but I am madly in love with you, Kaje. Two forever.
Njengamaqabane viva sosi viva!
Viva sosi viva!
Mngane Emma, sokusomthola. Oh, my feet are starting to kill me. Chumi, kanobusise ukopa nobenzeni?
Kopa lokulengele.
Manje. Uthi
kunjani? Yey, wena Femelina.
Ha.
Ha. Yaqala ukuyibona into
nje. Hayi, usafasi buti, masalfasi.
Kahle wena, kahle wena. Umajobe.
I'm going to go.
In my own home, my own sister. When? Ngithanda kangaka. Ayikho into engakwenzeli yona.
Majob, akusiyo.
Ayikho into engakwenzeli yona. Ngikuthanda ngenhliziyo yami yonke uzongenza nje.
Akusibe iphutha lakhe.
Ungibonga kanje. Is this how you're doing me? Don't fucking touch me. Yini ungithanda yona? Yini ungithanda yona? Iphutha lani? Iphutha ukuthini? Iphutha ukuthini? Ngikufanele ukuthini?
Xa soyikhuluma lento ngabadla.
I don't want to go. Hey!